Nyakuza, Nyangaba, Nyafu. Pela kumnandi, ukuyophenga, hamba nomngani. Uthi angilali, kuyi-Friday, umgqibelo nesonto. Ngiyakhala mina, ubumnandi, ntangento eyodwa qeda imishado yabantu. Ubumnandi, ntangento eyodwa qeda imishado yabantu. Go unknown, uta sambe so groova. Hey lenti yako, uta ngsheyo mem. Sambe so puza. Yai bonu uti unjani mga nami. Wengtanyi isu uta so groove ngati. Hey, lenganeza kone. Shaya mavosho, bese zashigisha. Wabona mina, yasa nganzu kuti nganzi njani. Hekosya, wabona mina, wabelela mina, wangenela mina. Wadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad